Action.
Bingelela babukele emakhaya egama lami ngubrano kaBlose ngisendaweni yasevillage enye yendawo ethe yakhahlemezeka amasinta lona udaba lezikhukhula eduze kwami nginomhlali wasevillage ubaba Mahlase akabhedelwa si live kwiInkolo TV awusilandise ngodaba lasevillage
si live
baba
weMandosi Mandosi awuvusi ingane zonke tshena umakhelwane ukuthi ngiyilive SABC 1 yamambela awuthi ngiphonele umngane wami uFly Moshi
babukele emakhaya babukele emakhaya
siyaxolisa ngisavela
Cut.
Come
on. Ah, I'm going to go to the 17th. I'm going to go to the 17th.